Mwese muriko murakurikira ikiganiro cy'ubushinganzi bw'intore hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano turabaye ikaze. Mu kiganiro tere imbere cyo kuri uyu munsi muza kwirabira aho ibikogwa by'amakoperative sangwe ateje ikivi mu gihe amaze imyaka ibiri ariko ararangura imigambi yabo harimo cyane cyane iy'uburimyi n'ubworozi. Ndwi rero yarayirangiye guhera ku igenekerezo rya 10 gushaka ku igenekerezo rya 13 ruhuma uyu mwaka ubushinganzi bw'intore hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwaratanguje ibikorwa byo gusuzuma aya makoperative kugira ngo barabe intambwe ageze ko aho bateye imbere bongereze ingufu, aho bitagenze neza bakosore kugira ngo ibyari bibazo bibe inyishu. Kandi n'akaryo ko kuraba aho aya makoperative agejeje ibikorwa kugira ngo batangure gusubiza ingurane y'imiliyoni 10 nk'uko babyumvikanye n'amakomine. Intumbero nyezina y'ivyo bikorwa tubishikirizwa n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Sepese Jervendira Kobuca.
Leta y'u Burundi ibicishije mu itegeko nshikiranganje nimero 540 akarongo 530 akarongo 1225 ryo kuwa 18 Nyakanga 2019 yarafashe ingingo ihambaye yo gushira mu ngiro iryo hangiro aho mu mafaranga ngani miliyaridi 67 n'amajana 830 y'amafaranga ya Marundi yahawe amakomine kugira yiteze imbere ibice hafi 50% no kuvuga imiliyaridi 30 zirenga yahawe amakoperative ko yo ku mitumba aho ku mutumba wose mu gihugu cy'u Burundi waronkejwe miliyoni 10 kugira ngo abarundi twese turi hamwe tugwanye ubukene. Inama y'uyu munsi rero ikabitunganijwe mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene ayo mafaranga yakoreshejwe hamwe n'ukuntu amakoperative yo ku mitumba yotera intambwe naburya ubutigo bugeze kugira ngo ayo makoperative atangure kwishyura iyo ngurane hisunzwe amasezerano bagiriraniye na komine nk'uko ingingo ya 17 yitegeko nshikiranganji twavuze ribitegekanya. Umugambi mukuru ukurira iyindi yose ukaba ari uwo kugwanya ubukene mu Burundi no ku Murundi wese ahaherereye hose kugira ngo umunwa wose uronke icufungura n'umufuko nawo nyene uronke amafaranga. Iryo hangiro rero ntirishoboka tudakuye amaboko mu mpuzu kandi twese turi hamwe na kare basogokuru barayamaze ngo nyamwigenda ko ntarimira impeshi kandi ngo tubiri tuvurana ubupfu ari naco gituma muhamagarirwa kandi mwahamagariwe gukorera hamwe mu mashirahamwe na cane cane amakoperative mu buzima bwose bwa bene gihugu kugira twiyungunganye dufashanye mu rugamba rwo kugwanya ubukene. Leta mukubaronsa umutahe kwari kugira ngo ntihagire ubusigara inyuma kandi afise ubwenge n'amaboko byo gukora kubera kubura umutahe wo kuja hamwe n'abandi. Imyaka ibiri rero irarangiye abaronkejwe umutahe bari ku kivi ubutigo rero burageze kugira ngo habe ukwisuzuma ngo turabe aho tugejeje ikivi twatanguye ibyagenze neza tubishime kandi twishimirize ibitagenze neza navyo tubice hirya no hino maze tubironkere inyishu maze ibyari ntambamye bicike inyishu kuva ubu ntibizosubire kuba intambamye yo gutera tuje imbere.
Abari ko barakora ibikorwa by'isuzuma barondera inyishu ku bibazo byo kumenya abahawe ingurane baribo bayikoresheje iki uko ubutunzi bwifashe badasize inyuma no kubabaza ko biteguye kwisubiza.
Turabe ko dushobora kwihinyishu ku bibazo bimwe bimwe nk'ibi. Mbega abahawe ingurane ku mutumba ni bande nabande? Iyo ngurane yakoze iki? Ubutunzi bwa koperative bwifashe gute uno munsi? Mbega ko uyu mutahe ari ingurane baronse itegerezwa gusubizwa inyuma y'imyaka ibiri, ubwo bariteguye koko kuzoyisubiza? Niba babiteguye bazotangura gusubiza iyo ngurane ryari? Ni navyo bizofatigwa ko umugambi w'urukurikirane bwo gutanga ideni ku makoperative mashasha abatashikiriwe ejo hahise uyu munsi canke ejo aho bukera bashobore kuronswa nabo uburyo bwo gutangura koperative y'iwabo.
Uwari yaserukiye umushikiranganje mu karere k'ubuseruko yarakebuye abajeje intwaro ko bategereza gukurikirana ingene cyo kiko kiraranguka kandi bakabikora mu bwitonzi.
Ibikorwa ni kugwa bidasanzwe ubushikiranganje bwari bushobora kwitegura ubikoranye n'abahinga gusaba rero gukurikirana amakoperative, ariko murabona ko bashimye ko n'abajeje intwaro kuva ku rwego rwo hejuru gushika hasi babwirizwa kwitabira ingene ibikorwa bitunganije n'ingene bizogenda kugira bafashe mu gutegura neza ibikorwa bizagende neza. Turazi twese ko amakoperative yarongejwe ingurane ya Leta, kandi tukamenya ko abwirizwa kwishyurwa. Amakoperative rero mu gihe atokora neza ngo atere imbere bibazwa umwenegihugu wese, na cyane cyane ujejwe intwaro kuko mu mirimo yiwe ya misi yose ategerezwa kwitaho iterambere ry'umwenegihugu. Ibi bikorwa rero ni ibikorwa byo gufasha kugira ngo tugire isuzuma, turabe ingene amakoperative ariko aratera imbere mu kwitunganya no gukoresha ry'amafaranga. Rero tubahamagarire guterera gutanga intererano zabo atabwoba atamakenga, kuko izo ntererano nizo zizofasha Leta n'abajeje intwaro bose aho kubirika ahubwo kwiza inguvu kugira ngo bafashe amakoperative. Si ibikorwa rero byo gutera ubwoba amakoperative, ahubwo ni ibikorwa byo kuraba umwe wese aho yoshya inguvu kugira ngo amakoperative atere imbere maze iterambere tuyifuza.
Umwe mu bajejwe gukurikirana amakoperative yaratwiganiye iyo bakura imitahe.
Hariho imitahe y'abanyakoperative bonyene, hariho imfashanyo bagiye baronka bahawe n'abantu batandukanye z'abimvukira, hariho kandi n'ikintu gikomeye Leta kugira ngo ikomeze umugambi w'iterambere yaratanze ingurane y'imiliyoni 10 ku mutumba wose, no kuvuga kuri koperative yose. Ni muri iyo ntumbero rero kugira ngo turabe ko amakoperative yakoresheje neza ivyo vyose nadondaguye vyinjiye ku mutumba, kugira ngo barabe ko vyakoze neza, harabe ko harimo nakarusho inyungu, kandi turabe ko n'amakoperative yo nyene yatahuye umugambi wa Leta wo gukorera hamwe abantu bave muri yangendo ya satuntu twanje bakiga gukorera hamwe kugira ngo inguvu ziboneke, nanone kugira ngo abo bose bajejwe imigambi y'iterambere baze gufasha abantu bari hamwe na kugira ngo iterambere ry'ukuri ribe irya bose atawucaguwe. Twariyana kuri mu Cankuzo turi ama province atatu, no kuvuga ni Cankuzo, ni Muyinga hamwe na Ruyigi. Ni kuvuga murayo ma province nayo amakoperative yaronse iyo ngurane canke yose hamwe na amakoperative 495.
Kugira igikorwa cy'isuzuma kigende neza mu ntara ya Cankuzo baratubwiye uko babigenjeje kugira ngo ntihagire utunenge tujamwo.
Mu gutora abaje kugira iyo rusansoma twisunga umumwe wese kumutumba, ariko kugira ngo rero ntazo hafi hajamo makamwana wa mama tuca tubaguza ugacisanga uvuka kuri umutumba akoreye kundi mutumba nico kintu nyamukuru twisunze ahanini yatwaraba abavuka ku umutumba mugabo ahanini yacane gose mu kugira iyo evaluation no vuga evaluation bagaheza bakanyuranya imitumba abantu bakurikiye muri cooperative sangwe ego ibikorwa bakunda kugira bakunda bashize imbere cyane gose nuburimye nubworozi naho ariho andi makoperative amwe amwe usanga cyane cyane bashize imbere ibintu by'uburimye bworozi bakabubangira gato
twaranasanze abari ko barakora ibikorwa by'isuzuma aho bakorera baratubwira ko cyari kugenda neza
abanache gufasha ngaha kuno mutumba wa Kayenzi kwafasha kwandika gusuzuma ingene cooperative agiye akoresha nkayi ba yarose nyine agiye yiteza imbere bafasha mbaza n'abene gihu bata baza kwiba yakoheje neza cyane nabi ibiko yagenda neza tuko tari kwa ko aramfasha bambiye ntu cyose bisabwa ntangorane
umwe warongoye amakoperative ari mu ntara ya Muyinga yaratubwiye yuko biteguye gusubiza aya mafaranga ariko ko bubura inyungu nini kubera ibitungo byahuye n'ikiza cy'indwara
naho haciyemo ingurube zigahomba bukeye buke ngo turabona ko tubisubijeyo turashobora kuronka ajya mafaranga twobura inyungu nini mugabo ajya mafaranga twashobora kuyaronka twarungutse ariko igihe ikiza gitereye mu ngurube twarafishije ingurube ubero turarindiriye kuzora bizisigaye ko ari hico zosahirije
abari mu cooperative twaganiriye baratwiganiye akamaro bakura mu kwinjira mu cooperative hamwe no gukorera hamwe
akamaro amashiramo amazi kumarira yaratumye mwaka karere abanyagihugu bahindura ingendo bijanye n'uburimyi n'ubworozi ikindi naco abene gihugu amashiramo atarashika ngaha wasanga bijanye no kurima mu buryo bugezweho ntivyashoboka mugabo gushika uno munsi uko muvyibonera indimiro ngaha kuno mutumba nizike usanga zitanye mu buryo bwa kicambere
aha ni ku mutumba wa Ntonda muri cooperative sangwe Ntonda ya mbere yo muri commune Bwero akana gacimbiri ka Kabasa hama rero nuko mwarimo bitumenyesheje yuko tuzogenderwa n'abashitsi ngira turabona yuko mwamaze gushika none rero turabahaye ikazi ahazushye ku itongo rya cooperative sangwe Ntonda Bwero ya mbere hanyuma aha turi mu mirima y'ibigori aho cooperative yarimiye turahabereka hari amahegitari hafi 2.5 kandi ibigori bimeze neza cyane aha hakorera amakoperative abiri mu karo gace mugabe umutumba wa Ntonda urimo amakoperative sangwe 4 muno mwanya muraza turaza kubereka imirima ya cooperative zibiri kuri hari imirima ibiri yegeranye y'amakoperative abiri nyene tuvuye mwa bino mu ndimiro turabereka ibitungwa dufise bya cooperative imwe kuko iyindi igira kabiri ntibiri hafi turabereka inka turabereka n'ingurube hanyuma izo ingurube tubereka zike izina zo ziri mu banywanyi kuko twazibaye kugira ngo bagende barondere mu mavungo barondere mu mavuko cooperative turacari mu ntango mugabo akamaro ka mbere nuko abene gihugu no vuga yuko habaye kubanza kwegeranira hamwe hama no kwigishanya ibijanye n'iterambere twagize ibijanye n'iterambere cyane cyane mu kwigishanya ingene umuntu yo kwitunganya n'ingene umuntu ashobora kuronka umwimbu akuriye hamwe na mugenzi we ubworozi turiko turorora hanyuma mu misi iri imbere tutokwinjira no mu rudanda toko ni cooperative no kuvuga turafise registre commerce na NIF cyumvikana yuko twiteguriye kudandaza ibijanye n'umwimbu na cyane cyane n'ubworozi twitezemo umwimbu ushimishije kugira ngo umunywanyi azohatorera koyo
mutumba wa Gashawe hari amasangwe 4 kandi ahagaze neza ariyubatse novuga nti imirima ngeyo murayibona yindiri hiyo hijya kumurengera turashikayo yindi kaba hiyo hijya yego twovuga ati akamaro aya masango yatuzaniye novuga nti niteka twoshima kubera n'abakera baraci umugani ngo nyamwigenda ko ntari miri impeshi tumaze kuja hamwe turungikanya ubwenge kubijanye n'iby'uburimyi n'ubworozi novuga nti ubumenyi dukura mu makoperative tuca tubujana muhiri wacu hama bigatuma twugurukiranira mu gutera imbere mu burimyi n'ubworozi tukigishanya ukorora tukigishanya ukurima kijambere bigatuma mu miryango iwacu naho haza iyo ubwo bumenyi
twebwe twatanguye kujya hamwe muri 2019 twaciye dushika tujya hamwe turarima dutangura kurima ibigori hanyuma duhejeje kurima ibigori mu mpeshi duca turarima impeshi y'ibiharage hanyuma turasubira mu kandi gatasi tuca turima ibigori yego twe tumaze kubona aho tugeze uno munsi turabona ko turiko turunguka kuko turamaze ku mu nyungu yaka gatasi ibigori twarabikuyemo inka turayibona hata bakenyeze n'abashinga ntahe turi kumwe turafatanye mu nda turunze urunani turigishanya ibyo teza imbere imiryango yacu tukaraba ubumenyi dukura hano mu ikoperative mbere no mu mihani wacu ubu tuyifashe neza kuko ubumenyi twarabushikanyeyo ntabo ducanamo ijisho
egoda iyo narose uduse nkagenda nkadushyira mu itongo twatundi narimye singenda ndadushoye mu isoko nkakuramo agatenge keza ashaka kandi nadukuye mu ishyirahamwe nukuri ishyirahamwe ni ryiza gihe narabonye kuri singira akamaro aho ndi mutamakazi jyewe riramaze kungirira akamaro kuko barampaye agatungwa ndagatunze ndayora uduse nkabona ndadusize mu mirima ndabona ko tungirira akamaro kandi ngiye mu bandi ndi mutamakazi ndabona yuko tuyaga neza nkabona uri mu ishyirahamwe ko afise akamaro mu ishyirahamwe kandi ndabona n'udutungwa baduhaye nyene turavugana neza duhuriye mu ishyirahamwe nkabona yuko abandi tuyaga neza atawuryana n'ubundi nkabona yuko iryo shyirahamwe riro tugirira akamaro
ndi mukuru wa koperative Sangwe Kayenzi iri muri zone Muyinga komine Muyinga intara ya Muyinga twarayaguzemo impene turaguramo n'ingurube turaguramo n'ibiharage turaguramo n'umwavu wo kubiteza hanyuma ubu turi ku kive turafise hegitari 2 z'ibigori twarimye tutarasarura zikiri mu ndimiro tuziganije umwenegihugu arashobora kudusaba tukamugurana hanyuma nawe akazozana udufaranga ariko n'inyungu itavunye tukabibona rero mwo akunguko kanini kuko bwa mbere nk'umuntu yarashobora kugira ikibazo ntaronke aho yikora ariko nk'ubu ubaje mu nama afise ikibazo aca asaba hanyuma agaca bamutorera amafaranga kuri konti bagaca bamushyikiriza agaca yikenura mu dukorwa tujyana turiya
naho akamaro n'umwimbu bigaragara abahurikiye mu makoperative amwamwe yo mu karere k'ubuseruko baratwiganiye ingorane bahuye nazo kugira ngo ntibaronke umwimbu mwinshi
ayo mafaranga twarashikiriwe ku mutumba turi koperative 4 ni ukuvuga buri koperative yatwaye miliyoni 2 n'inusu turiteguye kuzoyasubiza twayakoresheje twaciye tuguramo ingurube 10 zikuze mugabe ikibazo cy'ingurube nicyo tubona kiriko kirahomba mugabe turiko turagerageza zitwaye amezi zishiriye kubyara zica zirabyara izindi zikaziheramo zigaca zipfa zikajyana na zinyina ikibazo ni uko zitabyara ngo zisohore neza ntituzi gituma
ingore twagiye turahura no kuvuga ingurube kubera bazituzaniye zitavuye ino mwaka karere ntawo bazi yuko bari kirima zitari zimenyereye zarapfuye kuba harapfuye ingurube 9 muri izo 2200 ko dusikanye ingurube 10
ahantu henshi barumumeno twabanje kumena bituma umwimbu twari twiteze atari turonka
nambamye twagiye turahura nazo ni uko nk'ibitungwa byasaba ko bigwaye tubivuza hanyuma amafaranga kubera twaba twayakuye kuri konti yose byaca bisaba yuko umwenegihugu aterera mu byashoboye hanyuma natwe cooperative sangwe ikongera kandi ikamuterera no mu buryo bwo kubivuza no kurondera abaganga babivura n'imiti yokoreshwa intambara twahuye nazo ku bijyanye n'uburimi bene igihugu tubahaye ibiharage by'imbuto n'umwavu hari abatubwira ko bahombye ahandi naho ibiharage ugasanga birafashwe n'indwara birumiye mu ndimiro hanyuma rero ugaca usanga nta baganga by'ukuri dushobora kuronka kugira
inyuma y'iryo suzuma wari yaserukiye ubushyiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano mu karere k'ubuseruko yamenyesheje ko amakoperative bazosanga ataronse umwimbu ushimishije ko bazoca bashiraho izi nteguro kugira ngo akore neza ashobore kwishyura ingurane
amakoperative bizogaragara ko hari utunenge mu ikoreshwa ry'ajya amafaranga leta iratekanya kuzoshiraho izindi nteguro zofasha kugira ngo amakoperative nayo akore yunguka maze ateye imbere ashobore kuronka ingene yo kwishyura ingurane
abatarinjira mu makoperative abayarimwo babahamagarira kudasigara inyuma barongeye baranasaba leta ko yo batiza ibanza baranguriramwo iyo migambi
eno batera kamo nti bo kwitaba n'ukuri ishira hamwe ry'amakoperative ni byiza gose bo ryitaba kuko natwege ndumutama urya muntu twarigeranye mu mashira hamwe menshi ndayavamwo mugo ingene ijwi ryaje ngo nisubireyo nanje ndashaje mugano ubu ndabona ko mfise ingira bifitiye ingira kamaro keza cyane gose
ego akama ndabatesa kandi nuko nabo bokegera bakiyungunganya nyene bakagira kandi kagwi bakagirira indi shira hamwe kugera natwe dutera imbere nk'abandi no kuyandi makomine turumva ko bageze kure
ico dusaba leta nkuko urongoye cooperative sangwa no kumutumba yabivuze yavuze yuko ahani naho turima naho dukoteje kandi bace batwaka uburyo bunini cyane kacyo sanga rero kumbe n'inyungu twokuramo ikiba ntoya kubera mpera twatanze gukota yabaye meshi cyane cyo twasaba leta rero twagomba tubasabe hari bibanza bya leta bigaragara ko bituronsa kugira ngo dushobore kubirangura mu mugambi
baratumenyesheje bimwe bimwe mu byo bategura gukora muri kazoza
tege ni gambi yo muri kazoza kugira tubandanye dutera imbere tufise imigambi yuko twarushirizaho tukagura indimiro hanyuma tukaba tugasubira tukagura ibitungwa ni ukuvuga yuko dufise inka zibiri twiguriye nizo komine yaduhaye none mu migambi twipfuza yuko twosubira tukagura iyindi kugira turabe yuko abanywanyi nabo hogira icyo tuzokunguka ko natwe
yego neza cyane muri kazoza navuga nti ubu uko tuza turabimenyera niko tuza turagura indimiro hama tukaba twipfuza yuko twotera imbere mu ntumbero yuko twosubizana ya ngurane bitworohera tubivanye mu burimyi n'ubworozi akagira n'imisaruro turiwosigarana kugira amakoperative abandane
nk'akarorero twari twiyumviriye ko twogura nk'urusyo hanyuma abanywanyi canke abenegihugu bahegereye bakaza barasya ngaho nyene kuvuga twaca twaronka nk'isondori hanyuma natwe tukaca dusya hafi ako ni nakunduka twaba turonse
akaba ari no ngaha turangije kino kiganiro naho gutaha